Nxa lisanda siphuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhla.
Nigeria. Abantu abayitshiya kalombili bafile ngemva kokuba obezithiye ngumaquphula emzimbeni ezidubule esontweni. Senegal. Abayitshiya kalombili bafile ngemva kokudilika komduli lokunyathezelana enkundleni yenguqu. South Africa. Izakhamizi zeSoweto zitshengisele zisola ungatholiswa izindlu kuhlelo lwebandla le-ANC oluthiwa Reconstruction and Development. Morocco. OweCanada u-Andre de Grasse loweJamaica u-Elaine Thompson banqobe kumdlalo we-tune-up edolobheni leRabat. South Africa. Umbongeni Buthelezi owenza imisebenzi yezandla wenze umbukiso otshengisa ezinambithayo athi ziphazamisa ezempilakahle lokungcolisa indawana.
Kwanele bakithi okwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa.